iwacu amahoro iwanyu. Mwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi.
Gendo mu gihugu cya Misiri, igihugu abarundi basanzwe bazi ko ari igihugu dufitaniye ubucuti budasanzwe. Kubera turungwa n'ikintu kidasanzwe, amazi ariyo buzima. Rero dufitaniye imigenderanire ikomeye cyane. Twari twagiye rero kugira ngo tutsimbataze imigenderanire dusanzwe dufitaniye n'icyo gihugu, twongere turabire hamwe icyokorwa kugira ngo dushyire mu ngiro amasezerano dusanzwe dufitaniye yo guterana intege, gukorera hamwe. Twakire rero tutangura kuganira ku ngene twabandanya dukorana. Aho twagiye mu bisata bitari bike by'ubuzima bw'igihugu. Murazi yuko nko ngaha mu Burundi turashyira imbere cyane igisata kijyanye no kugwiza umwimbu duhereye ku burimyi n'ubworozi, tugaca tujya mu guhingura. Guhingura byaba ibigize itunga kama ry'u Burundi cyanke n'ibindi twirondereye twebwe nyene, ndetse hakaba n'ibindi bigwiza itunga na cyane cyane ho mu gisata cy'aba mukerarugendo. Naho nyene ni gisata gikenewe cyane kandi hariya giteye imbere cyane. N'ikindi gisata rero cyo gutumatuma nako muri bwa buhinga ngurukana bumenyi, ibyo byose ni ibidahara mu iterambere. Rero tugiye nko ku gisata cy'uburimyi, twarumvikanye neza kuko bo barafise uburambe. Murazi ko mu Bugaragwa batunzwe no kuvomera, twebwe natwe turira iyi mvura itaze, ndetse no muci nabo rero bakaba bafise ubwo buhinga dutegereza gusangira. Bobo rero baca bagira n'ubundi buhinga bukomeye butuma turonka umwimbu ushimishije. Aho rero tukaba twaramaze kugiranira ayo masezerano, hakaba n'amasezerano mu bijyanye rero n'indero n'amagara y'abantu. Hariho n'amasezerano kugira ngo dutsimbataze imigenderanire y'uko ibi bihugu bibiri amaleta yabyo yotemberanira nk'ugiye iwabo. Ni ukuvuga yuko abakozi ba leta b'i Burundi be nabo mu Misiri nabo bakagendera igihugu cyacu atangorane, tugaheza tugagoma dusenyera ku mugozi umwe. Turetse rero ajya amasezerano mwabonye yatewe ku gikumu n'ibindi byose kuko twari twiga gushyira mu ngiro ivyo twari dusanzwe twahora tuganira. Ni vyinshi cyane twarahakuye ubumenyi bunini kuko twarabonye yuko bari ku kivi. Ariko kivi ntibakimeze nka kumwe tuvuga ngo abanyafurika n'abantu bitonda, bobo n'abantu twasanze biteguriye gushyira mu ngiro ibyo twasezeranye byose. Mbere n'abagwiza tunga baho baragiranye inama n'abiwacu inama ndende, muzobona mu minsi itarambiranye kuko batubwiye yuko amapfungo aheze bazoca baza nabo. Rero ubu tugiye duce tujya gushyira mu ngiro twarakwicirwa yuko bobo nta byo gutaba bavuga bati twebwe ikintu tukivuze kiba kibaye. Ati mugabo namwe turabikeka ko muzohava mudutevye. Ni ukuvuga yuko twebwe natwe icyo cigwa bazokitwigisha kuko nk'ubu utuza amasezerano hari abo baca bayafata bagaca bayashyira mu bubati bakinumira ntibigere bategura. Kuko mu byo batubaza bati murafise imigambi iteguye duce tuza kuyikorana namwe, kuko twagiye mu bisata byose bamwe bose mu byo bakora duca turagirana amanama bagacavuga bati iki gisata murafise imigambi duce tuza kuyikora. Murafise imigambi icyo batwemerera nuko bavuga bati twebwe ntidukora nka kujya bisanzwe mu migenderanire ibihugu biguma bivuga amajambo. Ati twebwe bisanzwe dushaka imigenderanire dushyira mu ngiro, kandi Burundi turazi ko buri nyuma cyane ku buryo dutegerezwa kubwunguruza kuko bo barateye imbere. Bacabonera n'akagiro rero ko gutembereza mu gihugu cyabo tubone ingene cyifashe cyane cyane kutwereka ingene bariko barubaka umugwa mukuru wa politiki. Bariko bawubaka neza cyane, bafise abahinga kandi byose ni bavyikorera, bafise abahinga bagacakwereka mu mwanya mutoyi bimaze kuko ntibararenze imyaka ibiri batangiye kubaka ariko twasanze ubu heshi amazu y'ubushikiranganje n'amashinga amateka byose barahije kubyubaka ndetse naho abantu bazoba kuko ari ahantu hashaje naho abakozi ba leta bose bazoba ahantu mu mwanya utarenga imyaka ibiri bamaze kubaka uburaro bw'abantu miliyoni zibiri murumva yuko ari abantu bazi kwihuta mu gukora rero natwe twaciye tubonera hakaryo koko basaba yuko abo bahinga babo na cyane cyane bajye bahinga bazi gucapura gutanga igicapo cy'igisagara abazi kwerekana amazu abereye ijisho ko nabo boza mu bazoza rero mu mugwi uzocuza vuba barimwo abo bahinga bazoca baza kugira ngo dufashanye dutangwe gushyira mu ngiro ivyo twagiye turumvikana mwumva ko ari mu bisata bitandukanye nta gisata novuga yuko twoba twarasigaje narakengurutse cyane nshimira mugenzanje umukuru w'igihugu cya Misiri kungene yatwakiriye nk'abavandimwe yatwakiriye neza cyane afise akanyamuneza koko bikaboneka yuko turabavukanye turaganira ku buzima bwose ndetse n'ubuzima bujanye n'amahoro mu karere murumva ivyo ntimwogera mutabivuze turashima ingene cyifashe mu karere ko injyane zo mu karere zisa n'izashurese mugabo tukaba tubona yuko hariho iterabwoba ririko rirakomera muri Afrika cyane cyane muri Afrika y'Uburaruko nabo bakaba bafitaniye urubibe nyene naho iryo terabwoba riri nk'igihugu cya Libya murabona yuko ntigitekanye nkuko natwe tuguma tuvuga tuti aha hakurya mu burengera bw'iwacu ubuseruko bwa Kongo murabona yuko tuguma twumva ko hari himigwi y'inkozi y'ikibi rero ubonye umubanyi yewe bitameze neza na wewe utegerezwa kurikanura kugira ngo umufate umugongo nawe ameregwe neza rero twese twashimye ko muri Afrika twese dusanzwe ubu ibihugu byose biriko birafashanya kugira bigwanye iterabwoba igwanye ubwicanyi bugirwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho muri Afrika muri rusangi rero twayanze neza tukaba twasezeranya amahoro twumvikanye ko mu minsi itari myinshi twashaka ko mu mezi atatu twoba tuza turiko turashyira mu ngiro ivyo twumvikanye
aho ari mu gihugu cha Tanzania kwifatanya n'abanyatanzania hamwe na CCM umugambwe president Magufuli yararimwo muri ibi bihe bitoroshe umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD akongera akaba n'umuyobozi wa FFB Honorable Heveriano Ndikuriyo ku munsi w'ejo wa kane yaranditse mu gitabo cy'umubabaro inyuma yaho aca aja ahari hategekanijwe igikorwa cyo gusezera nyakwigendera President Magufuli ku kibuga cyamwitiriwe Magufuli Stadium kuri uyu wa kane mu kiganiro kidasanzwe cy'urunani rw'amaradiyo abahinga mu bijanye n'inyubako barerekanye impungenge bafise ku makaritiye mashasha kubera ko ngo yubatswe hatisunzwe amategeko ngo n'ikimenyamenya ayo makaritiye nta mabarabara arimwo bikagorana gushirayo amatara n'amazi rero ingaruka mbi zishobora kuzoba nyinshi ye hatagikozwe vuba Silver Shagirije ajejwe itunganywa ry'ibisagara n'uburaro mu kigo Obuha we aravyemera ko yubatswe nabi akavuga ko hari umugambi wo kuzoyatunganya ushasha umukenyezi Giraneza Odette agwariye mu bitaro Prince Regent Charles nyuma yaho aciriwe ukuguru bivuye ku isanganya riheruka kubera mu maramvya mu minsi iheze kuri uyu munsi yahawe imfashanyo y'ibihumbi 500 y'amafaranga y'amarundi ikaba yatanzwe n'umugwi wa WhatsApp witwa Fame Imboneza kuri uyu wa kane igenekerezo rya 25 Ntwarante ibugarama mu ntara ya Muramvya habereye inyigisho zahuje ubushikiranganji bujejwe iterambere rusangi hamwe n'amashirahamwe ajejwe guteza imbere abanyagihugu umushikiranganje ajejwe iterambere rusangi akaba yamagariye abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'ayandi mashirahamwe ajejwe guteza imbere abanyagihugu gutegura imigambi y'iterambere yisunze ibyo abanyagihugu bakeneye. Jave ndira ko buca yongi ashikiriza ko icihutirwa hagiye gufutwa amashirahamwe yose yo ku mbuga kubera ko icabagamije ari kwiba abanyagihugu gusa. Nayo ku vyapa vy'imigambi bidafitiye akamaro abenegihugu bigiye kurandurwa, hagumeho ivyapa vy'imigambi ifise ikintu cibonekeza camariye abarundi. Ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2026 Ntwarante, imvura nyinshi irimwo umuyaga w'igihuhusi yaguye igurura inzu y'uburaro bw'abapatiri bo kuri paruwase Kiganda mu ntara ya Muramvya. Hari n'ayandi mazu yagurutse yo mu micungararo harimwo n'ibirasi by'ishuri inshingiro y'inkomwe muri iyo komine ya Kiganda nyene. Eric Nduwayezu, umuhanuzi mwishikira mu biro vya buramatari w'intara ya Kirundo, mu nama y'umugwi w'intara ujejwe gukinga ibiza n'isibe mu Kirundo, yahamagariye abajejwe intwaro n'amagara y'abantu gufashanya guhimiriza mu gukurikiza amategeko n'ingingo zafashwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu kwikingira ikiza cya COVID-19 mbere no guhana abatayakurikiza. Ni mu gihe hibonekeje ko abanyagihugu baba mu gisagara cya Kirundo batagikurikiza ingingo zashizweho zo kugwanya ikiza cya COVID-19 kubera kudendebukirwa bakibagira ko kigihari. Mu mvura nyinshi ivanze n'umuyaga n'urubura yaguye muri iri joro ryakeye yo kuri uyu wa gatanu muri zone Kazirabageni komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba, imirima y'ibitegwa bitandukanye yononekaye, nayo amazu 17 hamwe n'amasengero 2 vyagurutse ibisakazo. Mustaneri wa komine Nyanzarake yaciye ahamagarira abanyagihugu gufatana mu nda, acamenyesha ko hagiye kwigwa uko abashikiwe n'ivyo bibazo bazobaserukako. Dutandukire amakuru avugwa mu nkino. Abarundi batatu nibo bari muri championnat d'Afrique des Nations de boxe baserukiye u Burundi mu nkino za Coupe d'Afrique des Nations de boxe ziko zibera i Kinshasa. Abo nabo ni Gracie Ornella Havyarimana, Nimubona Musa, Nduwarugira Nestor. Gracie Ornella Havyarimana yaronse umudari wa bronze muri iyo championnat. Twamenyesha ko izo nkino ziri mu bizibafasha gutegura neza Jeux Olympiques Tokyo zizobera i Tokyo mu 2021. Mu rukino rwahuje umugwi nserukiragihugu w'u Burundi Intamba mu Rugamba hamwe n'umugwi nserukiragihugu Refove ya Centrafrique, rwarangiye bompi banganyije 2-2. Ni mu gihe abakinyi batangurijwe mu kibuga ari Onesime Nzeyimana, Frederic Yusuf Enyange, Marco Wimans, Lucio Saido, Steve Mohamed, Caleb na Cedric. Abari bari ku ntebe basubira akaba ari Urasenga Cedric Dani, Sabumukama Enoch, Amisi Bizimana, Emerini Mubona, Bienvenue Shaka, Francis Mustafa, Ismail Wironja, Jonathan Nahimana, Jospin Shimirimana, Jules Ulimwengu, Kanakimana Bienvenue, Nshimirimana David. Ku ruhande rw'intamba igitsindo cya mbere cinjijwe na Saidi Ntibazonkiza, Icya kabiri cinjizwa na Christophe Nduwarugira. Rero ibisabwa kugira Burundi bushike muri kane y'ibihumbi 2021 Burundi bubwirizwa gutsinda Maroc aho buzohura nayo ku igenekerezo rya 30/4 Maroc bwirizwa gutsinda Mauritanie no munsi Centrafrique nayo inganye na Mauritanie iwabo aho match izobera ku igenekerezo rya 30/4